Nasiriyya gida gida malam kai zamu sakar walin zami Nasiriyya gida gida malam kai zamu sakar walin zami.